Sanibonani, you guys, welcome back to my channel. Welcome back to Chilling Gossip with Barbara. Ngiyabonga kakhulu for coming. Akhohlwa ukuthi subscribe, like the video and share. Mangabe sowufikile, please subscribe, like and share ukuze sokwazi ukukhula. Ngiyabonga kakhulu mangabe sowusubscribeile. Kanti ke you guys, let's just get down to the video. Ngizothanda ukukhuluma kakhulu ngodaba luka Zahara ongasekho emhlabeni obengumculi obedabuka le Eastern Cape, you guys. Asongisiyazi ukuthi u Zahara wadlula emhlabeni, you guys, wathi ukugulagula kwathiwa is a liver and kidney complications into ekanjalo waseyadlula emhlabeni uZahara, you guys, angathangalala ngokuxolo angathi umoya wakhe ungalala ngokuthula, you guys. Kanti ke manje kune recording ebengilokhu ngiyizwa, you guys, la igijima around especially ka TikTok nje la abantu bekhuluma ukuthi ngathi is a conversation between uZahara angazi nobanela phana, you guys, ekhuluma nje ngokonke okwenzeka when it comes to a record company akade kuye engaphansi kuka DJ Spu no TK Nciza ETS Records ngendlela aphathe ngakhona. Siyazi ukuthi bekukhona ukungezwana ukungaboni ngasolinye after uZahara athi badle imali zakhe lapha you guys ka TS Records. Siyazi ukuthi zonke lezo zinto zikhulunywe kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni, abantu sebesola u DJ Spu no TK Nciza bethe bibona abayenza ukuthi uZahara agcine esengene ship otshwaleni, you guys, esephuza kakhulu ngoba ube ne depression into ekanjalo. Kwaba kuningi ke you guys, kodwa lokho kungaphathelene phela nokugula kwakhe aze asho nje sewalala uZahara, you guys. So i-recording le beyilokhu igijima lana, you guys, uZahara angazi wayekhuluma nobani, abantu bethi this person someone betrayed uZahara, angazi bekwenzekani lapho ke, you guys. Kodwa ke ngizothanda ukuthi ngifunde la istory esikayisolezi bethi uNkulunkulu ungiphendulele kwabadla amandla ami. Lokho bekushiwo nguZahara, you guys, angazi kuthiwa kuthusa abaningi ukuputshuka kwenkulumo eyakhulunywa nguZahara ngezikhulu ze-TS Records, you guys. So umculi we-Afrosoul ubukeka ezilwela ngisho engasekho emhlabeni njengoba sekuputshuke izwi lakhe laphana ekhala ngabantu abadla amandla akhe muva nje kuzwakale izwi okukholakala ukuthi elo mculi ongasekho uZahara ekhuluma nomngani wakhe mayelana nabasola ngokudla amandla akhe. Kuzwakale ethi akasababambele iqhubu ababeyizikhulu zenkampani ayeqopha kuyo iTS Records. Le nkulumo yocingo iphakathi kaZahara nomunye umuntu wesilisa. Kuzwakala iphimbo likaZahara lithi ubengasenandaba nokudliwa kwamandla akhe ngoDJ Spu noThembi Nkosi TK Nciza ngobe ngumkakhe uNhlanhla Mafu. UZahara uthi yingoba konke okwenzeke kuye akukazi kwamenza wazinikela ezidakamizweni kodwa wavele wakubika kuNkulunkulu. Angisenandaba uNkulunkulu uphendule imithandazo yami. UTK uyahlukana nentombi abethi uzoyishada seyibuyele esikoleni layo elidala manje uvuvukalelwe izinyawo uNhlanhla wemafikizolo. Lokho bengingakwazi, you guys, uNhlanhla wemafikizolo akasezwa ezindlebeni umfazi wakhe bebonke uDJ Spu wagana nezihlahla futhi wangana. Siyazi you guys that hack three thing lesi guys isiZulu. So ke uDJ Spu wangana nezihlahla futhi uselubhadula phansi ngezinyawo kuhlula ngisho umngane wakhe ethi ubone uDJ Spu egibele imoto iIG wagon. Kodwa uZahara uthi ubekholekwe ngabangani bakhe ukuze kungabonakali ukuthi akasenamoto. UZahara uzwakahala ethi lezi zikhulu zehlelwa ngamashwa ngoba bezisaqhubeka nokudla amandla akhe ngisho nomuzi angiwuthengelwanga yibo ngoba babengafuni nemali yami. Yize kungazeki ukuthi uZahara nalomlisa babexoxa nini kodwa uNhlanhla uphumele obala ngonyaka odlule ngokuthi unenkinga yokungezwa endlebeni. So le nkulumo iqale unanyekwa abantu kwi-X uTwitter, you guys, okugcine ngokuthi isabalale nakwi-Instagram. Okumangazile ukuthi uTK noSibu bekhuluma enkonzweni yomngcwabo kaZahara baveza ukuthi lo mculi ubefana nodadewabo ngendlela ababemphethe kahle ngayo. Ethintwa uTK uthe akakwazi ukuphawula entweni ewumbhedo neyinhlebo yabantu. Abantu bahlale behleba ngezinto abangazazi, sengathi umphefumulo wakhe ungaphumula ngokuthula. Futhi kubuhlungu ukuthi umngane wakho athathe isinqumo sokuputshuza ingxoxo eyayikhulunywa ngasese. Uthe kuyamhlekisa elokuthi akasakwazi ukuhamba. UDJ Spu uthi akathunyelelwe umyalezo kodwa kwazi kwashaya isikhathi sokushicilela engakawuphendula umbuzo. UZahara udlule emhlabeni esibhedlela saseGoli ngonyaka odlule. You guys, izwile leya recording iphakathi kukaZahara nomuntu othile, you guys, owesilisa. Manje ke mina ngiyazibuza ukuthi into enza ukuthi athathe isinqumo lomuntu esilisa ukuthi alahlele emphakathini le conversation between yena noZahara yini. You guys, babexoxa noZahara, kuZahara ekhuluma ukuthi uNkulunkulu umphendulele. Okwe imali yakhe ukuthi badle imali akasenandaba, kodwa ke lo munye akasezwe emadlabeni, lo munye nawe uhambe songana nezihlahla, ihambe tibhadubhadu ngeenyawo, esho phela uDJ Spu. Kanti uTK Inciza angazi bathi yena unjani. You guys, I do not know istory sakhona ke, kodwa kulokho kwakukhulunywa nguZahara ekhuluma nomngani wakhe lo osenguye osethatha leyo ngqoqo eyilahlela emphakathini. Nokanga ukuthi ngiyamjaja, you guys, because this was a private conversation between him and uZahara. Kanti kusho ukuthi mhlawumbe mina ngicabanga ukuthi uZahara wayerekhodwa engekho away ukuthi lo muntu uyamrekhoda. The way ngiyibona ngakhona, wayemrekhoda uZahara engekho away, ngoba kube waye away wayengeke aze azikhulume mhlawumbe lezo zinto azikhulume esazi ukuthi zizophumela obala into eyikanjalo. You guys, so for me, uyibetrayer lo muntu wesilisa thizeni, angimazi ubani, kodwa ke uyibetrayer. I mean, uZahara akasekho sokukhulunywa ukuthi wathi ngoDJ Sibu, wathi ngoTK Inciza. Hayi shem, ngiyamjaja ke loyo bhuti, angimazi, kodwa ke ngiyamjaja. UZahara sewayilalela engathi umoya wakho ungalala ngokuthula. Ikazi kuyekho nje kuloku ukuthi uZahara lokhu nalokhuya nalokhuya, abantu sebebhutshuza neyimfihlo ezazikade zifihliwe. Okungicacela kahle ukuthi wayengekho away ukuthi lo muntu uyamrekhoda. Kodwa ke akusenani, you guys, ngoba leyo nkulumo siyaphumela obala ethi uNkulunkulu yena kodwa umphendulele, you guys, imthandazo yakhe. Nendluleka ukuthiwa yibo abamthengela indlu, akubona abamthengela yona, bathatha imali yakhe, into eyikanjalo, you guys. Kodwa ke asazi ke, you guys, this is what has been going around. Abanye bethi hayi guys, yekani uZahara alale ngokuthula. May he so rest in peace though, you guys. Abantu bafunda ukuba neyimfihlo namasecret. Mangabe omunye wakho akasekho, ukhona lake nakuxoxa, awuthule nakho phela, ngoba akasekho loyo emhlabeni, into eyikanjalo. These are just my thoughts, you guys. I do not know, share your thoughts on the comment section. Please like your video. Mina nawe sizobonana again, second round. Bye.